Ninda kupasa tenga paka weka wakwamo kanditenga wachipana ide kanditenga ningo yesa koma ninalindi pulani ndichifukwa lelo sonse zapteka lelo ndandikumbuse
sonse ukankazi
iwe takumbukila ndifuna nipeko
mwana
kamwano kako pangona
pano muli chikondi
chokoma nkufila lona ndikumbuseko
mwana
Nifuna nipeko Mano mule chikondi chokoma Kufila lona Ndikumbu seko Nifuna nipeko Bangono Banga puma dona Mzata ya bumweta mweta Watisi wosa muna dona Amafuna kuseweleta
Sono kwela Likwile mkono yenda Zakale sonse wala Iwe ndine ndendewe
Lelo ndandikumbuse
Sose ukankazi
Iwe takumbukila Ndifuna nipeko
Mwana
Kamwano kako pangona
Pano muli chikondi chokoma
Nkufila lona Kandikumbuseko
Mwana
Ndifuna nipeko Pano muli chikondi chokoma Nkufila lona Kandikumbuseko Ndifuna nipeko pangona Zidere wese sikoma Zidere zidere wese sikoma Oh uli chikondi chokoma Chokoma Chikondi chokoma Pano muli chikondi chokoma Nkufila lona Kandikumbuseko Ndifuna nipeko Pano muli chikondi chokoma Kufila lona Ndikumbuseko Ndifuna nipeko Bangona